Hey guys, ndi kuri airport ndi kumwe na Adojo-san. Hey, ibujumbura kibuga cy'indege ya Rwanda kuri mukije.
Ya mahoro mahoro.
Na mahoro.
Na mahoro.
Meze neza.
Ya fresh fresh.
Kumengo ari zamaze.
Okay, okay tu.
Habayi.
Inkumbu.
Yeah. Wabonye bujumbura cyo kumbura canga umuntu wabonye cyo umva nyene muri.
Byatewe na family.
Yeah. Gutu ushitse bujumbura, bujumbura tukwitege ku iki, duratona ama clip wawe. Uri muri Finland ubona tukwitege ku iki ngahe bujumbura uzakora indirimbo zingahe? Video zinga
sinshobora kuvuga ubunyene ngo nzokora umubare wi wama video cyangwa ama audio me ndafise ibikorwa byinshi nteganya gukora hama harimo no gukorana n'aba producer batandukanye bo ngaha nyene bakora ngaha i Burundi urumva nkuvuga ko abahora bakurikira ibikorwa byanje nkiri hariya muri Finland noneho babyitege kandi nabari ngaha i Burundi n'ababyitege ndafise ibintu byinshi ndabateguriye kabisa
ado aje bujumbura igihe kingana gute
ndahari indwi zine gusa
indwi zine gusa bizo ndwi zine twizeye ko tuzobona nke indirimbo nka zine canke
zoba zine cyangwa zikanarenga
yeah araba hinyanye ndumuze ko nanga he bujumbura wowe umaze kumenya amazina
ego ndabazi kumazina ariko kubyiza byo byiza ntabavuze
okay murakoze murakoze cyane Adojo-san kuba takuzi tubgiye indirimbo zawe zibiri gusa bashobora kuduha kuziraba kuri YouTube yawe
ya kubatanzi bashobora kumenya ku ndirimbo nka mood hamwe na mbwira izo nizo ndirimbo novuga yuko zinshikako
ijambo rimwe ku artist bari muri diaspora
yo i Burundi ni heza karibu
twakumwe na Adojo-san mushobora kumva byinshi cyane n'imizo tubozobandanya tubabwira ko ngene azobandanya abaho muri izo ndwi zine hano i Bujumbura mu Burundi ni Ndundi TV ni Marvin kuri mikro kuri kamera turi kumwe na Joel